Ah, namukena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today. Karo Xongi Rhangani. Lo inga tayi kengu linga, of course. Ama sobra Prince Rhangani ngomi shtiva. Kundela moku metayi kai tela video clip. Yam psycho lash. Kwate strong. Yeah, so kasiku namuntlha of course ra ti-4 ta March, as you can see, if you can get ka akhawunti ya Xongi Rhangani u fanele nghena fanele kuma ku hey ku na post nga fika hi tsariwa la loko fika hi hlaya caption na swi na fika ku tsariwa ku o nyuma sweswi a ku ni ta lahliwa hi saka. So guys, post leyi wa yisiwa ka siva ra Prince Rhangani. Xilo lexi mi nga va mi xi dyondzini n'wina mi nga ra ka master tiller i ku loko hungu guys hi ze hi swi vona ku na ku ri ya kun'wana ri va kha ri ya kona xigego xi fambisa sweswo mi nga mi ti vona ti-video clips leti nga hundza loko xigego xize xi tikomina ku xi ya kun'wana xi va kha xi ya kona. As you can see, so hi fika hi languta this image, hi fika hi languta na context of course, a swona ku Xongi Rhangani like appearance ya yena ku lala ntiyiso mina ni vone yi improve hi ku hindza mpimo. Ivi a kha improve a improve by now i munhu a nga ku pandzeli swinene laha hi nga ze hi vona na vo Gagash of course hi va kha va n'wi posta na vona vo the twins na vona hi va vona va kha va n'wi posta sweswo i ku kombisa ku appearance ya yena in overall yi improving swinene. So in other ways, she's trying to say u sivara Prince Rhangani maybe I twi nga ku she'll be left miserable endzhaka leswi va nga hambanisa xona or ti-images na kha ni ti-download ku ti humi hi quality of course. Mixure na ku a va hambanangi kahle hambele leri a ri vava swinene because a ni moswa ku vanhu lava kha va kha trenda online and stuff like that a swi vava swinene. So ku va ndlela yo kombisa ku oh a twi na ku ni ta sala ni ri njhana so like ni nge he glowy like swi ta sala swi tika swilo like ni nge heli ni other words and stuff like that mara as we can see a hi xiwundla guys yena i munhu loyi a nga improve swinene Xongi Rhangani appearance and stuff like that. Of course that statement xi huma eka video clip ya bot majulu wa ni yi siya mara a hi vekelenyana that short clip loko yi xivula bot majulu of course
va temental a xiwa hi saka ni na ku tiva ku saka leri a ri vone kwini a laha mi enteketela mani ni nyiketela yena no ni ta vona saka leyi nga ta ni lahla mehe i ri mehe ni ta lahliwa hi saka a byela mina hi ku ni hola mudende mudende wa ku a ni fanele ni nyika yena dakoro blue I'm quite today to me don't tell me to talk to me me as a not to you.
So a ni tivi ku why siva ra Prince Rhangani ri ku gegwini mara the bottom line i ku siva ra Prince Rhangani va le ku yi gegini hi ku a yi twi na ku Xongi Rhangani of course i ta fana ri njhana in other words like i ta lahliwisaka like i ta like i ta sala ri munhu loko a nga ri nchumu in other words i ta va xihlekiso la tikweni mara loko hi khe hi langutisa ha swona ku hayi swi lo ku n'wi fambeleni Xongi Rhangani ni overa swi lo ku n'wi fambeleni kahle swa yena swi famba kahle everything ti-gigi everything in overall kahle kahle. By the way, hayi mi nga mi ya bayizabayiza ka akhawunti ya Xongi Rhangani xi block-a kuxwaa hambi mina as master teen block wihi akhawunti leyi ni yi tirhisaka laha hi yin'wana ya mi ya fake ya le tlhelo va kumanyana mhaka leyi. So of course hi fika hi vona Dr. Stole laha yi fika yi vutisa oh yo kombisa statement oh yo fika yi vula laha yi kuma ku gigiwa mina laha na yona Dr. Stole na ku na yi. Okay, so Xongi Rhangani of course fika a tsala ku a ni gegi munhu ni haxa twi kasi ni chava mani yer ku tiva yini hi Xongi Rhangani what's happening a ni tivi ku nga ku ndlekeyini mara guys ku gegiwa siva ra Prince Rhangani hungu loko ri ze ri tikomba na ku ri ya kun'wana as already stated ri va kha ri ya kona. And then of course ya ka Sayicology already of course a endeni summary ya interview ya yena mara ku na another section leyi a yi ri lam Sayicology a xikwatini of course so ku fika ku nghena Gaza TV of course a fika a vutisa Sayicology about timhaka ta thekinoloji a ni moswa ku already lwa leswona swa swa artist leyi va ngo thekinoloji la a vutisa in relation to the clip yi kokwala ka channel la a hi fika a hi twa voice ya Sayicology a kha a holovisa yena i producer leyiwa so Sayicology of course i confirming ku hi yena a holovisa this producer ya veri i Dr. Nani so hi fika hi twa Sayicology a fika a reply a ku in relation to this video clip of course
clip yin'wana mi nga tsakangi
no wa tiva swi sweswo i swi swin'wana swa khale ngopfu a wa shocked because sweswo i swa 2019 a hi swi swa sweswiwani so ko va ku a ni ku vanhu loko va lava ku trenda no duma Ezilesi swinga ta vuyiswa gaming too.
Yeah.
What is? Swiswa swa isi swinwani ndivale no rivala no ntshama ndivalavula na xesho mi.
Mhm. 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 Mhm.
Mhm. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
No, oh, mess album, Slaven. A Slavin mean.
So,
what I mean, get a coca fish.
So, when I'm a some quad signana kuba kai bear voice, I'm winning.
I'm going to my own. Messamulu. I'm on my own way. Messamulu.
Nikomberina, Xungule, Nukais, I mean, Messama Vitiavano. This. It's not about other people. Ibulavula is psychology, na music waye. Loko mingena la, mikare mi butisa ngopu iti magatava mwanyana. Ah, enten kaku butisa e music career wana. Nitwa ingaku ikudelela ashkari. Nikombe la, ibutisa leshriela na music. Leshmish enda aku ikuluisa tintambi. Ndela mwanyana yoshamaris. And I don't think as Gaza, milata promota shisha esho oram laku kurisa tintambi ndela ya leona. Nikombe leswaku hi hloniphana reason yaku ni te loko mbutisa ti-question humesani mavito ya vanhu
ni vheta ni ku ya ya xikwati ngo misaka swa ku mhaka leyi ya thekinoloji leyi xikwatise ngo hey a ri hedzi koko by far swi tikomi na ku thekinoloji a nga vi na threat that much ka psychology as already stated ka yin'wana ti-videos kwana ha mara swa tikomba ku misaiko haya xi tsaki mhaka leyi ya artist leyi yi xi rivalaku ka this Easter so hi sweswo guys loko ri amukele zama subscribe button ta kombela mi tlika subscribe
nanguta
4500 va maxa
4000 cash Mungwanya mus.
No kan ma usha mo, vange sabe kha.
Eh.
Sa no la.
Mo mo la. Ana swa mo mo la mo mo.
Ana famba mo mo.
Na right im land.
Na right im land.